Agone Nyasaye erokamano kod sani e thuolo ma Nyasaye oloso mondo adonj e studio mar Lolwe TV ka mondo awuo kodu e wach Nyasaye. Mokwongo, nyingena iluonga ni Pastor Jotich Odhiambo Ambiyo. Machuok ma ji ong'eyo ahinya en Jotich Ambiyo. An jatich Nyasaye, ang'ama war, atiyo tich Nyasaye piny Nairobi ka. Adwa ni mondo mi adonji kodi tir e wach Nyasaye mondiki e muma mar Chakruok 6:8. Mawacho ni, to Nowa noyudo ng'uono e nyim Jehova. We alam Nyasaye kuom wach masomono mondo awuoye kaeto wawinjre kodi manok jawinjo mara. Kuom nying Yesu Kristo ma ja Nazareth, wachni ni kod teko, wachni ni kod loch, wachni ni kod nyalo. Asepuoyo badi maduong' gi ng'uono malich misekelo kuom jawinjo. Erokamano, Ruoth, itele weche duto kendo imul chuny ng'ato ng'ato kimiyo ng'ato ng'ato ng'uono mayudo chang nyaka kuom ng'ama tuo. Ka ng'ato ka ng'ato yudo ng'uono kuom pek ma en go mondo obed jaloch e nying Yesu ja Nazareth. Amen. Wach maduong' na wuoye ma Ruoth osemiya ka mondo awuoye e wang' liech ka iluongo ni yudo ng'uono e tong' wang' Nyasaye. Ng'uono ni bete dholuo luonge maber na ahinya. Dholuo luonge maber e yo matut mawinjore miluongo ni were mar Nyasaye. Koro adwa na wuo kuom gimiluongo ni yudo were e tong wang' Nyasaye. Emomiyo asomo wach mondiki e Chakruok 6:8 ni Nowa noyudo ng'uono e nyim Jehova. Ng'uono kata were mar Nyasaye en ang'o? Ng'uono kata were mar Nyasaye en gima timore ne ng'ato e yo mane ng'ato ok par ni gimoro detimrene maber kaka nyocho paro. Tiende ni ng'uono en gimotimore ni maber moyombo riekoni kaka nyoche paro maniluongo ni ng'uono kata were mar Nyasaye. Tiende ni ipo kia malo mibedo dhano ka ok riekoni momiyo ichopo kuno, ka ok anyuolani momiyo ichopo kuno, ka ok sombi momiyo ichopo kuno. Ichopo kama in be ineno ka koro wichkuot gayany kod seyo gi siboi orumo. Gimotimore nino iluongo ni were mar Nyasaye. Tiende ni ng'uono mar Nyasaye ma ng'ato yudo e tong wang' Jehova. Ka Nyasaye ne dwa ketho piny kod pi, kech reason momiyo Nyasaye ne dwa ketho piny kod pi en nikech timbe mar nyakwar joka dhano, nyakwar Adamni, nobedo maricho kabisa nyim Ruoth Nyasaye. Kendo kindeno ema ne nyaka jomalaika noba e bwo piny ka magiyudo nyidhano, magitimo ketho mar tero gi nyidhano, maginyuolo gi nyidhano ji. Mano wach mano wang'o Nyasaye nikech timbe dhano nomedore ma chuny Nyasaye nobedo malit. Wach nomiyo Nyasaye noneno ni koro oketho piny kod pi. To e kinde ma piny ni Nyasaye dwa ketho piny kod pi, Nowa ne en jatich Nyasaye e kind ji maricho matimo gik magalagala ma Nyasaye ne ok dwar. Anyalo wacho niya, e picha mar kinde mane Nyasaye oketho piny kod pi, king'iyo e thuolo kod kinde mwadake, ok bor kod kinde no. Gik manotimore e ndalo ma Nyasaye nopogo ketho piny kod pi, e gik ma sani yudo ka timore e ndalo ma koro wadakie ni. Timbe maricho timore, wang' teko kachaye gi gik maricho. To ndiko wacho ni Nowa noyudo ng'uono e nyim wang' Jehova kata obedo ni gik maricho ne timore piny. E thuolo kod kinde mwadake mineno ka piny onge gi kwe ni, ineno ka piny onge gi ber, ineno ka piny onge gi mor, ineno kata ka ng'ato ni kod pesa to pod oywak nikech en gi chandruok, nikech nitie chandruok mabedo gi pesa kendo ok nyal tieko. ikide meneno piny ywakie ni nitie gima ng'ato onego yudi moloweche te miluongo ni ng'uono tiende ni were mar Nyasaye monego yudi e nyim wang' Jehova. Mae wach mondo ne wuoye sani manok yudo were mar Nyasaye. Jawinjo mara, kidwaro wach monego many moloweche te en ni ya Jehova miya yudo ng'uono miya yudo were e tong wang'i. Agone Nyasaye erokamano. Ji osayudo pesa, pesa ber, pesa ok rach, but pesa ber mana ka ng'ato nwang'o ng'uono e nyim Nyasaye, ka ng'ato nwang'o were e tong wang' Nyasaye eko nyalo chamo pesa ma Nyasaye omiyi kod kwe. Somo ber, kendo ka ng'ato kusomo to onge, en ng'ama useless e ngima masani, but ka ng'ato yudo were ng'uono e tong wang' Nyasaye to eka sombe mano somo kata degree kata masters bedo gi value. Agone Nyasaye erokamano. Yudo gari ma ng'ato riembo malich ber, to ka ng'ato ni kod ng'uono e gache moriembo maberno ber moloyo ka gari kende ma ng'ato nigo to ng'uono mar Nyasaye miluongo ni were mar Nyasaye ok oyudo. Agone Nyasaye erokamano. Sani kaka koro wan e kinde mag Christmas, wan gi ji ma pesa magenwang'o kod pesa magin go ema biro tieko gima tergi e lil ka sagi mar tho pok oromo, nikech noyudo mana pesa to were gi ng'uono mar Nyasaye ne ok onwang'o. Agone Nyasaye erokamano. Emomiyo kata mana e Christmas ni weche mang'eny biro timore. En kinde ma jachien dwano madh nyaka remb ji e ndara, en kinde ma jachien dwano tim gik magalagala, to ng'ama biro tony en ng'ama onwang'o were kod ng'uono e tong wang' Jehova. Ng'uono mar Nyasaye nyalo kadho kodi. Ng'uono mar Nyasaye nyalo kadho kodi. Jawinjo mara, kata isekadho matek e piny taon kimanyo tich to onge tich. Isekadho matek ma samoro dalau in emidong' kendi kamano. Joma ni igeno ni de kony dalau kanyo osetho te. Pichni gi odong' e kor ot. Pikini yewuyi matek tek musomo, in mipoki dong dalau kanyo katho osenego ji te. Iwinjo, gima nyalo medi geno kanyo en gima iluongo ni yudo ng'uono kata were mar Nyasaye e tong wang' Jehova. Agone Nyasaye erokamano. Kati tuo ma isituri ma samoro kidhi osiptal to ipime kod machines mag osiptal to kuyud tuo no, nitiere gima iluongo ni yudo were kod ng'uono e tong wang' Jehova manyalo miyi changi e yor ono, nikech ndiko mar Nyasaye wacho niya, gima dhano ok nyal, Nyasaye nyalo. Ondike Muma ni en gima lich miwuoro ka ng'ato lwar e bade Nyasaye man kod teko. Agone Nyasaye erokamano. Nowa noyudo ng'uono e tong wang' Jehova. Omiyo Nyasaye nowuoyo kod Nowa mondo Nowa odhi oger yie mar safina motonygo gi joma Nyasaye noyiro mondo otonygo. Iwinjo, sama Nyasaye ne wuoyo kod Nowa, Nowa ne ok en kapenta, Nowa ne ok en masona, onge kit profession mar gedo mane nong'o timo, to noyudo ng'uono kod were e tong wang' Jehova ma noogero safina. Tiende ni ka ng'ato ni kod were mar Nyasaye ngimane moyudo e tong wang' Nyasaye, ka ng'ato nigi ng'uono mar Jehova ngimane, to inyalo bedo perfect mitim tich nyaka mane ok isomo ma tijno bed kod ohala ni ngimani. Kendo ng'uono mar Nyasaye nyalo miyi bedi e position mane ok ipar ni chieng' moro nyalo betie. Ng'uono mar Nyasaye nyalo tudi gi jomadongo mane ok ipar ni chieng' moro nyalo bedo osiepeni. Amor kod yudo gima iluongo ni were mar Nyasaye kata ng'uono mar Jehova. Nikech ka ng'uono kata were mar Nyasaye ni kuom ng'ato, tibiro neno ka ng'uono no tudi gi joma kare mabiro mana ni mondo ogeri ok mondo otieki. Ni ka ng'uono mar Nyasaye onge, to nyaka tudruok ni gi joma onego konyi ibiro neno ka onge. Ibiro bedo gi tudruok gi joma tieki, gi joma yiechi, gi joma miyi wich kuot. To ka ng'uono mar Nyasaye ni kuomi, to Nyasaye biro chomo ji iri, joma biro mana ni mondo gigeri, joma biro mondo one gik mabeyo kuomi, joma biro mondo ojiwi. Agone Nyasaye erokamano. Omiyo e thuolo masani adwa ni mondo iyie ni ng'uono mar Nyasaye inyalo yudo e tong wang' Jehova. Kata isomo inyalo nwango ngono mamiyo somo bedo gi value. Kata ok isomo, inyalo yudo ngono mamiyo ikoni kama ji osome. Kata in gi pesa, inyalo nwango ngono mamiyo ichamo pesa ni kod kwe. Kata ionge gi pesa, inyalo yudo ngono mamiyo ikoni kar joma nigi pesa. Kata ionge ot maber, iwinyo nwanga nwanga ngono, ot maber emionge go kawuono kiny nibed go nikech ngono ok we ng'ato kama nyocha yude ng'atno. Agone simba mar nyalo erokamano. Ere yo ma ng'ato nyalo nwango godo ngono. Yo ma ng'ato nyalo nwango godo ngono en wach machuok mondike momo mar jo Galatia 2:20 mawacho niya, nogura kod Kristo Yesu musalaba mi koro kane mangima to Kristo e mangima e iya. Mondo iyud gimiluongo ni ngono e tong wang' Nyasaye, nyaka iyie kuom tich ma Yesu notime musalaba igni 2,000 mosekadho. Niya, sama nogure musalaba, noguri kode miyo koro kine mangima to Yesu Kristo e mangima e iyi, ene mungime iyi. Tendi ngono ok nyal biro kumi ka in ema ngima. Tendi ka in ema ngima, to rieko ni gi pachi biro teloni mine ni ka migikino in imigiki nikech riekoni. To ka Kristo ema ngima iyi, tibiro kadho nyaka tho mane uchikigo mondo unegigo kod ajali mar ndara. Ka ngono mar Nyasaye ni iyi, ka ngono mar Nyasaye iyi, to ng'iso ni Kristo ema ngima iyi, ibiro kadho nyaka tuoche mane dwa negi. Kendo iwinjo, ngono mar Nyasaye ka nitie ibiro bedo mangima ma nyaka joma ne paro ni ibiro iki, ibiro neno ka jogo neno ka rumo ndalo medore ni ngimani. Awuoye ngono jawinjo, agone Ruoth erokamano. Kama ibetieno, kama inindieno, kata in e safar, kata idwa dhi e kanisa, kata isebedo piny, wach moro ogore odi kanyo matek, dhi inyalo ting'o wang'i malo tiwach ni Ruoth, ni Ruoth, adwaro ngono e nyim wang'i e nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Nyasaye mondo gwedhi e nying Yesu ja Nazareth. Adwa lamo kodi dakika achiel. Nying Yesu ja Nazareth, mi jawinjo no ngono. Nying Yesu ja Nazareth, mi jal man kod dwaro no ngono. Ngono ni mondo ting'e malo kochango, kiyaw ni dhudi, kimiye nyik manyien e nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Nyinge na en George, Pastor George Ambiyo. Atimo tij Nyasaye piny Nairobi ka, kamiluongo ni Gomongo, but Baba Dogo kata but Lakisama. Gomongo di kind Baba Dogo Lakisama, atimo tij Nyasaye kanyo, kanyo ma ane jakwath, arito kanisa mar Nyasaye. Omiyo go simba ka samoro ni er mondo walam kodi Nyasaye. Nyinga en gine namba na en nono 792 9182 0792917218. Nyasaye mundu gwedhu kaiyudo ngono e tong wang' Jehova e nying Yesu ja Nazareth. Amen.